Mina ngusimangele Mashonganyika, ngihlala eGondeni. Ngikhuthaza ama-farmers wonke alozifisa ukuthi babuye sebenze inkukhu zabo ukuze bakwanise ukuzisiza. Nginje mina kathesi angisahambi emzini, angisakwazi komakhelwane, sengihlala ngisenkukhwini zami. Kuphuma kwami ngiyabe ngisemasimini ami kuphela, but lokhu kulusizo. Kathesi inkukhu zami lezi ziqalisa ukubekela last month March. Ziqalisa ukubekela ngo-March. Bengiqalisa ngisadobha 7, 8, 7, 8, but sukusela namuhla mbona sendobha 21 amaqanda. Ngani sokusele ezingu-4 ezingakabekeli. Amaqanda lana angisiza ngoba bengingela sepo yokuwatsha, bengingela kudla. Ngiyabe ngithi ngingathengisa amaqanda ami lami ngincedise, ngenzeni? Ngithole okokuthi ngizisize, ngingahambi ngisiyacela komakhelwane. Njalo futhi ngikhangelela ukuthi ngakhe ispaya esikhulu. Ngibona amaqanda la azansiza ukuthi ngakhe ispaya esikhulu. Ngikhuthaza bonke abahlali bentaba zinduni ukuthi kabajoyine le project ukuze labo bakwanise ukuzisiza bengahambi bengongice. Ungicelwana ngowamavili.